En ng'ama nyo oseyiero. Kendo kodhi duogo iru ka mondo kwa kura kendo, obro biro kokwano gik motimo. Adieri koso miriambo. Apani Kamgere kacha nowacho ni odhi timo renovation, otimo koso ok otimo. Utajo kane giko bedo kondem nowacho ni odhi chako gero skul, nwabiro ka gi partner klesen osechakore koso pok ochakore. Arizona Odhiambo, awinjo ka chapni moro ni kanyo, chapni nodog chien, chapni nodog chien kabisa. Ng'wech mawantie ni Rabora, duogu chapni no chien. Arizona Odhiambo nowacho ni dhi bedo registered, o register koso ok o register. Ndara makalo kani madhi nyaka Ugege, tabu achiel kende ema en go. Ni kamoro kacha pi chokore. Tok jumbe adek ng'ama dhi timo maintenance ka dhi keto calvert kacha mondo ndarani obed ni kalore. Gimomiyo awacho mano nikech ing'eni koseyier to nyaka ichak gi gik mitimo. Koro eka idhi e weche mamoko, kare koso kare. Wach namba ariyo, waziri opiato wacho wach moro kama very important ne jochula. Adwa ni sama wago siasa to nyaka wago siasa kwa ng'iyo mbele. Ni ne wan gi Ratego, ne wan gi Opiata, ne wan gi Mata and plus many other people. Sama wa support ng'ato e party kata oko mar party, nyaka wabed ni wanyalo bedo kode piny momiwa our fair share of development e chula ka. Mago weche ma nyaka wawachi. Ok ni wan ok waringa ringa. Wadwa ni jochula nyaka wuog oko mang'e ni sirikal midhi losino gidhi yude ang'o. Kuringa muok higa bich ng'eny. Higa bich ok tugo, bilion auchiel bro donjo kacha. Ubo yero MCA oking. Tochako gore Homa Bay kacha to resources ok bi. Tok ndalo ariyo to ni oking ok wadwa. To oking ok wadwa nikech ng'ama ni malo kacha monego okelni resources mi oking resources okelnu ka othir. Wadwa ni ugo siasa mariek ahinya. Wan wa jochama. Wan wa jochama. An asebedo life member mar ODM 20 years. Gima timore Homa Bay ka, to anyisi adieri ofiswa ok minyisi ni gone ng'akura. Wabro wuoyo positions moko te, but county governor, to we will not tell you. Mondo higa bich korumo, kiywak ni ywak ni in iwuon. Ok iywak ni wakelonu, wan ok wakelnu ng'ato. Wach matiekogo, en ni jochula mochung' kagi madwaro MCA gi. Anna wacho mata lieka lieka bat wago bedo gi bura kodu mondo wawuo. Nikech ing'ene ya Opiata wuon ogara cha en gi jogene koso onge go? Keno kong'o nigo koso onge go? To mwalimu okingdong' unena nena gi wang'u ni en gi jogene? Millie Odhiambo ok dwar MCA. Wadwa ni samwaringo kodu, waringo ma iyuto to Millie to yudo kuch Rusinga kako gombo ni mondo yudi. Awacho kare koso ok awacho? Mondo kowuok odhi Mfangano kendo yudo Mfangano kako ningo yudi. Tabu ma wan go ni ok omako Rusinga kende, en kamoro amora. For the first time in history mar siasa mar Luo Nyanza, onge koma ng'ato ochung'e kende, kata Millie ng'ato ochung'go. Wagouru siasa gi kwe, wawe ng'ato us policy mage, walomb jopiny mondo gimiwa kura. Ka nitiere candidate moro madwaro support mar mjumbe, gibobedo piny mondo giwuo, mondo gilosi, mondo giringi e dwe achiel modong'ni, mondo kura ogore mayom. Moso ka akia ni jagoro Boaz nika. Onge ko kamano we achie kamano. Siasa ni rabora. Wagoye gi muolo. Pod wan e ng'wech. Chief,